went to see the other.
Domi, mnene mpaka aje? Tua, huko. Kuna gari ingine huko mbele. Wewe, BBS, geuka twende.
Okay.